mhlafuza uJesu babafile kunamandla namhlanje akukho amandla obumnyama ashamelana namandla kaThixo namhlanje ntambama etendene.
Oh Jesus, thank you Lord.
Thank you Jesus. Khona inhlonipho thanda ukuthatha lethuba bengalele ubaba wami mfundisi NJ Stone, hallelujah. To me, it's a dream come true. Namhlanje, ujumela kuleli tende egameni lika Jesu. Hallelujah. Thanda lethuba ngibingelele umama wami hlangiwe mhlaba egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Bingelele inceku zonke zikaNkulunkulu ayikhona namhlanje ntambama egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Gama lami ke nginguSphamandla, isibongo sami ngakahlatshwayo. Ngingumntwana kaThixo. Thethelela izono egameni lika Jesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Ayaya Satane, ayaye. Ay, come on emvuselelweni. Ayaya Satane, ayaye. Ayaya Satane, ayaye. Sawata for Jesus, sawata for Jesus. Can you shout hallelujah? Can you shout power? Can you shout fire? Thank you, Jesus. Luke chapter number 16. Number 15 from verse number 11. Bese siyathandaza. Lalela namhlanje ntambama. Angza Luke chapter 15 from verse number 11. Angizanga kusawukhuluma nabo bonke laba bantu. Kunomuntu oyedwa engizokhuluma naye. In the presence of my Father. Ngicela ngifundele ma.
Luke chapter 15 verse 11. Verse 11. Wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili. Verse 12. Encane yawo yayisithi kuyise, Baba, nginike isabelo sefa esiqondene nami. Wawahlukanisela impahla. Verse 13. Kwathi emva kwezinsuku ezingeziningi, indodana encane yayisibutha konke yamuka.
Yathi Baba, ngehlukanisele asiqedele. Baba ngehlukanisele. Hallelujah. Glory to Jesus. Kwathi ezinsukwini ezinganingana ngenxa yokuningi bempahla yahamba. Ay, oh, come on. Kubeka ma.
Yaya ezweni elikude.
Oh Jesus.
Yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala.
Yachitha imfuyo kaBaba ngokonakala. Ngoba uBaba kasekho. Uma ubona abantu bahamba ngabo PMW kodwa babulawa ihansa, babulawa ikhaseli, umnikazi wempahla akekho.
Oh Jesus.
Uma ubona amapiloni, ubona amamiloni, ubona abo president baphila ngesimpushi, baphila ngokuhlaba. Umnikazi wempahla akekho. Jesus.
Verse 14. Isisaphaze konke kwavela indlala enkulu kulelozwe yaqala ukweswela.
Uma umnikazi wempahla ngekho iyaphela impahla. Ake sivale amehlo, linamandla liyaphila. Ngalo uphula amajoka. Ngalo wafusa uLazare efile. Iyaphila namhlanje ntambama. Silalele khuluma ngalo. Ngithumba yonke imoya yobusathane ela namhlanje endeni ngegama lika Jesu. Ngiyayiparalyze, ngiyayikhubaza ukuba ingakwazi ukusebenza namhlanje ntambama ngegama lika Jesu. Jesus. Thank you, 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 Jesus. Lithi Bible. Asihlale phansi basalwa. Lithi Bible lam engilifundayo. Bekunempahla ekhaya kwalendodana. Siyazwana bazalwane. Lendodana idakwe ubuningi bempahla. Ekhaya kwalendodana bekhona yonke into ongayicabanga baba. Maba ufuna imali bawuyithola. Maba ufuna ukuphila bekuyithola. Maba ufuna inceba bawuyithola. Yonke into ekhaya kwalendodana beyitholakala. Bekuneyisebenza eyitatazelayo. Zitatazelele la madodana. Ngenxa yobuningi bempahla adakwa adecide ukuphuma. Yabona uma ubona abantu bephila noma kanjani ubuningi bempahla bakhiphile ekhaya. Shalala yingakho abanye sobathandazela namhlanje ntambama etendeni bangenede babe nemali banede babe nempahla babaleke basibonisa bangcono basibonisa sifuna imali yabo basibonisa basile ngenxa yobuningi bempahla waphuma ekhaya bangakanani abantu namhlanje Soweto ungakasebenzi bawusanjalo enkonzweni wakade waqashwa asakubona enkonzweni ngenxa yobuningi bempahla yaphuma ekhaya yaphuma ekhaya yaphuma ekhaya andawo uphumile waphunyiswa ile madlanyana oyiholayo kanti okomhlaba kuyaphela 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 kuyaphela. Yayingazi le ndodana ukuthi mayihleli nobaba yonke into kababa eyihamba. Oh, Jesus. Yada kwabuningi bempahla lapha ekhaya mabe ugula bewukaxa ngehealing ungayicelanga. Lapha ekhaya mawudinga imali bewukaxa ngemali ungayicelanga. Nikhona na ngenxa yomningi bempahla yaphuma ekhaya yathi baba nginike okuyisabelo sami lengxolo beselwane. I'm coming from emvuselelweni ngenxa yobuningi bempahla yaphuma ithi kubaba baba nika mina okuyisabelo sami yet kungekho nokwami kungokwakho but kokwakho I've got a share. Now uma ikhishwa yinto yayo ekubaba izohlule kuyisebenzisa ngoba umnikazi wayo akasekho beyiphathele. Uma ubona abantu benemali bekhuluma yonke into ngonkulunkulu baqanti bayamasi ngenxa yemali basuswe yinto kababa. Ah, my God. Base bayaduka ngoba ubaba engasekho. Iniko ngokwami. Ubaba kunento angixaka ngayo. Ti Bible wawabizwa mabili. Wanika ocelile nongacelanga. Ya. Ngoba uNkulunkulu akakhethi ibala lamuntu. Nawe ophemayo dakwa insango. Uyakunisela imvula, uyakushisela ngelanga, uyakupha umphefumulo, akakhethi ibala lamuntu, usiphumela ngoba uthanda. Yaphuma ngenxa yobuningi bempahla. Sondela-ke sesiyahamba. Uma ikhishwa ubuningi bempahla, ubaba ngathi wayibuka le ndodana, wathi myeke lo usangene la ekhaya. Sithi gri kancane. Akazi ukuthi uma enami unayo yonke into. Now ekhaya kuke kwenzeka amadede wethu babhodwa omunye wahlala ekhaya. Lo obhodayo uyamemeza athi mama ngiphelelwa zicathulo. Uma bayomvakashela bamphathela yonke into nento abangasiphatheli thina. Now sibuze why uma uyovakashela usibongile umphathele yonke into thina singayitholi sihlala nawe. Athi mama awazini ukuthi wena udinga ukungitshela ngoba uhlala nami. Ngiyasibonela ungakangitsheli le ndodana yaphuma from the hand of the father. Yangasho ukuthi kunezinto ayitholayo just because isaduse nobaba. Once yasuka kubaba kusophela, yayi kusophela, kuyaphela. Wasuka kubaba kuyaphela, kuyaphela, kuyaphela. Wasuka kubaba kuyaphela. The presence of my father makes me to be rich. The presence, bayifikelwe yi presence. Sengiyavala kuthi ngalinye ilanga kwathi ngelinye ilanga le ndodana idaka obuningi bempahla yaphuma mayifika ezweni elikude baba. Bayibisa ngebhuldosa, bayibisa ngesikhokho, bayibisa ngobhuti umadlisa, bayibisa ngawonke amagama akhona ngenxa yokuthi vele ekhaya mangakanani amantombazane athe uma efika ezweni elikude ashayela phezulu, ashayela amakhwele ahuthelwa. Kuthiwa akekho njengawe, asibona nawe umntawabo kade komhlaba kuyaphela. 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 Uma iphumile bayimukela kamnandi, bayibisa ngegagabhane, bayibisa ngobhuti madlisa. Bathi umlilo wepiknasi yashisa ungawulokothi, usungawothi, bawulokothi, usungawothi, ungawulokothi. Kanti ngomhlaba kuyaphela. Sengiyathandaza mntakababa, lalela. Kunabantu baba abaphuma ekhaya ngoba bengconywa kakhulu, base bedecide ukuphuma ekhaya kanti abasho ukuthi umhlaba uyaqedana. Kamhlaba kuyadliwana, kamhlaba kuyaphelwa mntakababa, kuyaphelwa kamhlaba. Ukuhlala eduze kababa kunezinto oyithola ungayicelanga, kunezinto oyicela ungayitholanga. Oh my God, oh Jesus. Baba ngengahlusha umfana ngelinye ilanga kanti kunobhuti omdala. Wathi ubhuti omdala, my son, my boy, I'm not going to school today, let us go to that boy who bullies you. Mangifika ngamkhomba, hayi ngoba nginamandla kumkhomba, ngimkhomba ngenxa yepresence kabhuti wami. Kunezinto ezinqobayo, hayi ngoba unamandla kuyinqoba. The presence of the Father makes you walk tall, walk tall. The presence of God makes you walk tall. Lalela, wasuka kubaba uzophela wena. Musa kubhayiza ususwe izinto zomnikazi ushiye umnikazi ngoba kuyaphela komhlaba, kuyaphela komhlaba. How many billionaires abazomhlaba namhlanje aphelile ngolwatha ngoba komhlaba ube ngekho umnikazi, kuyaphela. Kanti makukhona umnikazi, you may offer ngeyimoto ezi-1,000 mama, he will give you and supply all your needs according to his riches in glory. Akaphelelwa uSomandla. Yaphuma le ndodana kwayishaya umhlaba, yayishaya umhlaba. Ah, sengiyathi mangakanani amantombazane eSoweto abethi mayihamba huthelwe kumi imoto kumi ilahla